kimwe no kubwira kugira ngo wirinde ko icyaha kikumara inkomezi no kwirinda kwivanga n'abanyamahanga hariho ibyo abanyamahanga bakunda hari ibyo bagenderamwo hari ibyo bakora ibyo ni byo twasezereye wa munsi twiyemeza gukurikira Yesu twiyemeza kujyana na Yesu kujyana inzira ya Yesu Kristo na twebwe kera niko twagenda hari ibyo twagenderamwo hari ibyo twanywa hari ibyo twarya twahebye kubwo kwiyemeza gukurikira Yesu Efurayimu rero baratubwiye ngo mu gihe yivanze n'ayandi mahanga baciye bamumara inkomezi nibamumaze inkomezi ukundi bamumaze inkomezi kubera yaciye atangura gukora nk'ivyo nabo bakora mu byagezwe Imana yari yarababujije ngo ntibaze basenge ikindi kintu cyari cyo cyose uretse Imana yo mwijuru hanyuma batangura kwicurira ibishushanyo barabihagarika batangura kubisenga bakabivyinira bakabihibima iby'Imana yari yarababujije iki ni cyaha gikomeye cyane Imana itari kwihanganira arumva nuko nyene abanyamahanga babamaze inkomezi ko babateje gukora ibyaha cyuti yanduri kuranyumviriza ndakwinginze wirinde urabe uwo muri ko muragendana urabe uwo mwirigwana ubona mudafise ururimi rumwe ubona mutizeye umwami umwe reka kwivanga nawe reka kwimatanya nawe kuko uzo kwisanga yakumaze inkomezi zose wari ufise Eka ndabashingira intahe gato biro narifise ukuntu nyene shika nkasenga nkasoma ijambo hanyuma nkakora ariko hari ikindi gihe wazusanga nahejeje haje inkuru bagatera inkuru ugasanga hajemo nibikuru bipfuye inkuru zipfuye naje nkajamwe ngashinyiriza nkajamwe ngatwenga nkatwenga emwe utuvuta twose narifise pi nataha rero nkikangata ngo ngomba gusenga nkatuzijwe nkumva wapi nkuvuye ngo birabishe mu mumengo ndiko nda ndakwibuye nkumva wapi sindavyumva uraza ubwenge bwagiye kugaruka mu nyuma sinigeze ntahura yuko noba mbuze inkomezi zo gusenga kubera inkuru namyemwo ndavuga mana kubera iki byase ko senga je numva bimbihe kureka ibya numva nashaka gusenga mugabo biranze nka doda wapi nka senga wapi ni ubwenge bugarutse za nkuru wamyemwo banjya mwifatanya mutera inkuru mwari muhuje bijya bintu mwami nawe bavuga nawe ukavuga bijya nivyo vyiwawe nk'ijwi ryari ko rirambwira reka ubwenge buragaruka ndavuga nti reka mugabo nivyo maze imisi njya mu nkuru bajya mu nkuru nanje nkajamwo nkatereramwo ubujambo nanje bavuga ibi nanje nkavuga yo kumbe vyamaze inkomezi kumbe vyamaze amavuta icyaha kiragushobora kugukoropa utuvuta twose wari ufise tukagenda wari ufise amavuta yivuga butumwa ugasigara uvuga ibintu nyene kuko Imana ntiyicuze ingabire yatanze ugasoma ukavuga ijambo wanavuze cyangwa ijambo nyene ubona uwo nyene uko waritahuye mugabo ariko barakumviriza barumva ko tuvuta atatu riyo icyakiramara amavuta